Sikuthatha ke manje lethuba ngibonge ke lapha mbukeli wami lapha ekhaya. Mina ke 3310 cingo logogo sengingenile ngithi wazobona uzoyibukela ke lapha umdlalo omnathi ohaphathwa laphana iSouth Africa ibhekene laphana iEthiopia. Asazi osala nkomoni ngempela mpela ubone nje lapha isazoba busy iLucas Mrepe isazofutha ibhekene phezulu namalangabi ithi kehlala nje unethezeke udonse noma ucapture wakho noma udonse lapho laphana ikhula box itshele nje lapho ngithi nethezeka uhambe nami mntanami mina 3310 ngithi nethezeka sambe sonke usazoba mnandi. Inshallah ke njobona nje lapha isithombeli sakho uMzantsi Afrika wapha othi amakhamera yangishutha athi ngithwebule mntanami athi ngithwebule nami mntanami ngivele kumabonakude ubona nje laphana ubambe nje laphana bathwetshulwa amakhamera atso ke manje laphana ngibonisa nje laphana yona ke laphana Ethiopia nayithi angizanga mahali South Africa izothwetshulwa ibona nje laphana bethatha laphana izithombe nabo athi ngithwebule mntanami athi ngithwebule mntanami eMzantsi Afrika. Wena mbukeli lapha ekhaya ukuthi engabe lamaqembu amabili edlale kanjani engephana ukuhlangana kwabo laphana sho ukuthi South Africa uyele wahamba khona ke laphana Ethiopia la uguqe khona ngamagoli ke amathathu eqandeni kuphumelele yona ke laphana eyona Ethiopia sho bengena nje namhlanje bengena nje laphana laphana kumele begijimise ke laphana umugwaja kaGenesis uzibonakale lapho ukuthi namhlanje ngabe bayosibikela yini noma bafuna ukuthi nabo behambe bayeqhudela laphana endebeni yomhlaba yona ke iWorld Cup asazi ke ukuthi yosala nkomani njengoba ngisho nje ngithi ke singena nje uMzantsi Afrika siyiningizimu Afrika sihamba nje eqandeni kodwa ke asengajika amatafula abheke phezulu ngoba kusekhaya phela lana kungenzeka noma yini bathi unogwaja siyawuvalela. yasuka ke manje lapha sibona nje lapha ibhola ke manje emuva lapha ku Ethiopia ukuthi lencane beliphakamisa manje ibhola ke manje ejani ke manje lapha abalifaka kodwa iyazala nje benzana emuva athu ke manje lithola phana chess in number 25 yena ke lapha iyo metha ufaka lapha singa sesenta lithola phana chess number 16 uthi ishintshe ke manje lithola phana yena ke manje owa uza kwabo u chess number 7 athu manje Ethiopia ithini ke manje yahlasela ke manje Ethiopia ithi yangena ke manje ifake phakathi eboxing ke manje thuba wasebenza unozinti wayisebenza lapha na Kim Gordon usebenze ngempela ke lapha na Kim Gordon ebese bethumele zama ukushayela ke manje lapha ekude kodwa ke manje waseliphamisa lapha na isandla aselikhiphela nje ngaphandle nje ubone sekudalekana lapha na icorner kick ya lapha na yona ke Ethiopia engathi kusazoba nzima abathe abaye ke lapha na Ethiopia bethande nje ukuthi behlasele lapha na isuka nje lapha na befaka incede yezikithi ke lapha na kuMzantsi Afrika kodwa ke manje icorner kick ya lapha na Ethiopia abuka nje lapha na shela ngalapha na ushunwe nkane awasebenza lapha no Kim Gordon wasebenza ngempela lapha no Kim ethathe nje lapha elikhiphushela ngalikhiphela ngaphandle athi ke lapha eyona ke khona kick lapha na Ethiopia izokwenza nje manje lapha na Ethiopia usamile ke lapha ngathi ke khona ke abasakulungisa ke lapha eboxini lapha uSompempe khona ngempela phela lapha asakulungisa lapha uSompempe ephakwakhe lapha oyena uTsalsafane Tunga lapha ke manje eshala phana short corner uthini ke manje nakho ke manje adayisa umuntu afa phakathi eboxini befibe ke abaningizimu Afrika ibuya naye ke lapha ababeke lapha Ethiopia ale ke manje emuva yena ke lapha chess number 21 yena ke njathi Kasu Reda uthini ke manje Kasu Reda uyifaka lapha na estrategy kodwa ke iyavimba ngempela phela phana ningizimu Afrika akho manje ke manje yethi ke manje chess number 20 yena ke lapha uyena ke manje Jasai Itunga uyayilahlela ke mphambili uthola phana chess number 7 yena ke lapha hayiso Kasa uthini ke manje kodwa liphumela ngaphandle lapha ibhola kudelekana phana throw in lapha na Ethiopia engathi kusazoba nzima ngempela ngempela lapha kuyona ke manje eMzantsi Afrika ngendlela ke manje Ethiopia eqale ngayo umdlalo ithenze isuka nje ebhandeni zaseziqindizela kakhulu ke manje sifuna nje lapha ukuthi zihlasele asazi ke ngoba umdlalo ke lona othatha ke amanenjana awu 90 isoke sibone ke mase kuphela lapha yona ke i 90 minute akho manje ibhola ke manje liyeke lapha yena ke Mutuke uyifaka lapha kodwa uyayibamba ke Kim Gordon uthi hey ngangikufunda kanjena lokho uthi lokhu ekhaya ngifundiswa kanje ayibona ke manje elifahla manje phambili ke manje kodwa ke manje nathi ibhola manje ithini ke manje kuliyameqa ke manje lithola phana chess number 13 uyena ke lapha Bunolo oPhoshoko uthini ke manje lapha Sompempe set piece ake manje lapha iyona ke manje Ethiopia satisayo ke lanje lapha na Ethiopia uzoyisusa ke manje lapha na yona Jula Tulu just number 8 aka phakathi manje Jula Tulu kodwa ke manje awuyayicaphunela nje uyabona ke manje Kim Gordon uyabonisa ngempela ngempela ukuthi kunga hey nako ke bemsunduza emsunduza ke manje lapha uKim Gordon nje bethi uzama ukwenza lapha na iquick counter kodwa wasebemphazamisa awubuke nje lapha ushela ngalo lapha ushuka inkani eyana ke lapha na Kim Gordon mba phambili ke manje lapha ke manje Kim idla ngekhanda ke manje Ethiopia manje ibhola phumela ngaphandle throw inyaye lapha ningizimu Afrika ikuyeke manje lapha Jesse in number 4 uyena ke manje sithembile kamanja yaphosa ke manje ufana phela singase sathi ke manje zimba sika athi kuyadliwa lokhu kini athi eMzantsi Afrika senza kanje
uthathite
athi izwenza kanje lashiba thamtanami athi manje ibhola ke manje phumela ngaphandle ke vimba ngempela ke manje lapha eNingizimu Afrika usase ubonela phana ushukela athengizimu Afrika senza kanje kunomdlali ke osele phansi lapha yena ke jersey number 3 wayo lapha Ethiopia uyena ke lapha lem lem estakia abari usele phansi ke manje lapha njengoba ubona nje lapha kungena lapha na osizo lokuqala bemlolonga ke lapha athi sibone ke lapha sithembe nje ukuthi akuyona ngempela phela lapha na into mhlambe engathi ingaba ukuthi ibe inkinga kuyona ke iqembu layo lapha iTopia hayi ngathi yasukuma uthi into zami lezi ngiyijwayele uyake laphana yena manje ina estekla uzoliphosa futhi laphana ibhola laphana iTopia
angumqeqeshi uthi ibekeni phansi intokazi zami ibekeni phansi bantwana ibekeni nje lashi batha mtanami ato manje laphana eMzantsi Afrika ke manje yangena ke manje lalithuthuka eMzantsi Afrika fika eboxing ke manje yambimba ngempela phela laphana iTopia iza kahle ke manje yabona iNingizimu Afrika uma ngabe izolibeka kaphansi athi ibhola ke manje ishintshe ke manje thola bani ke manje lapha singase center balwele ke ibhola kuya kuya lapha yona iTopia ngene ke lapha jersey inumber 13 isambo uthi ke manje kodwa bemthathele ibhola ifana lapha emuva ke manje iNingizimu Afrika kodwa mina ngaphandle ke kudaleka lapha yona i throw in lapha yona ke lapha iTopia likhishwa uyena ke lapha uSamkelo ibhola Ubonwana nje lapha liyophoswa ke manje ibhola iphoswa yona lapha iTopia kuseqanda ke uNingizimu Afrika iqanda futhi kuyona iTopia atho manje ibhola ke manje ebimbe futhi lapha yena uSamkelo iphoswa khulu kushesha ke manje nathi ibhola ke manje lifa phathi isiqathulo ufuna makhanda ke manje singenza center elihle ke manje lapha belibeka kahle kakhulu ke manje atho ke manje eMzantsi Afrika ifake ingcindezi ke manje azi ke uthini ke masompempe iningi ke ngempela mpela phana ingcindezi iyayifaka ke manje eMzantsi Afrika ngathi manje iyasukuma ithi manje si raise ibhanga ngesingisi athi si raise ibhanga ngesingisi eyilande ke manje laphana yena Adriele mahlohonolo uyayeke lapha umahlohonolo ayiphakamisa ayiwathitha phansi ke manje uyakuye laphana yena mahlohonolo elishintshe manje ibhola ke manje wadoka ngaba ke manje nomuntu uzalelusa ke manje lela bhola waselelusa ngempela laseliphumela ngaphandle igol kicker yayo laphana iTopia uthi unozinto eTopia anike nibekeni amaphaphu phansi ala phansi ke manje lapha kunozintwaye laphana yena ke be abebe yethu swe salisto aliphakamisa manje ibhola ke manje yavimba ke manje eMzantsi Afrika daleke yona laphana yona ke i-throw in yayo laphana iTopia eliphose manje ibhola ke manje balifa laphana singenza center lithoba laphana esingenza center enza njani ke manje uyajika ulibisele muva ke manje thola bani ke manje muva nanto belishintshe manje bathola yena ke manje ujesi inumber 20 uyena ke the cruise state uthini ke manje thola phana Kim Corrons emuva eliphakamise manje Kim Corrons elifa laphana singenza center efuna makhanda elihle ke manje ngekhanda nanto manje ibhola ke manje iyangena iyashoshela emzantsi awasekhuza ke lapho usompempe udlaliswa kabi ke laphana umahlonolo njengoba umbona nje elele phansi udlaliswa kabi ke lapha umahlonolo yena ke futhi ophethe ibhande awuzo nje abuke nje mtanami athi phambili ngeho awuzo nje kumnandi yafutha ngempela asibeleke enkundleni zemidlalo ke sithole impahla esize ngayo ke manje aphakamisa ke manje nathi ibhola ke manje eMzantsi Afrika kodwa nathi thuba awakubatha wasekuthatha lokho yena Taseu Tsalito wasekuthatha Taseu Tsalito eliphakamisa manje ibhola ke manje ufana phela singase sedia nathi ibhola ke manje kodwa beliphukisele muva ke manje natho ke manje ibhola ke manje lingaba ingozi kodwa iyavimba ke eMzantsi Afrika njengoba ilibona nje laphana eliphakamisa basoqala phansi abaye laphana iTopia natho ke manje ibhola ke manje wasebudayisa umuntu ke manje emfaka laphana eyitolo kodwa liphumela ngaphandle ke lela bhola alisebenzanga ngendlela enhle hle ebekumele mhlambe isebenza ngalo njengoba ubona nje liphumela ngaphandle lophosa phana umzantsi Afrika izophosa ke manje qala phansi ke manje laphana umzantsi Afrika ibhola emuva ifana phana isingenza sente ke manje tholomani ke manje awuzwe nje lashibatha mntanami yayinhle ke manje iphasi ke manje sibone ke manje uyagijimisa ke manje wena ubona mahasha tafanteni kodwa aseliphumela ngaphandle athi akube la Ethiopia ebeyile ke manje lapha sithembile ekamanda ibiyinhle ngempela mpela iphasi ke manje ebuya laphana kuyena ke manje Katlego Malebana alaphansi ke manje ibhola ke manje ihlala phansi ngesesenta bona ke abakhulumi ngempela mpela lapha ubona nje lapha ibhola ke manje lizophosa futhi Ethiopia kuya yena ke manje lentokazi yangena ke manje laphana lamela asiteke abaney kodwa belithatha ibhola ke manje yangena ke manje uyashoshela kodwa nathi ibhola ke manje elihle mzantsi Afrika ithola phana abantu manje Kim wathenga ke manje Kim ebethi ufuna ukukhipha laphana i-pocket pass kodwa belithatha ibhola kodwa lisekhona ke manje nathi thuba ke manje ukhahlele kude unisheke lapha amandla
Adri
unomdlali ke osele phansi kodwa uyasukuma likuyekela manje ibhola ke manje lapha imuva kugoalkeeper yena ke manje Salito phahle ke manje ibhola manje elithatha mzantsi Afrika manje fala phansi sinetha chest number 10 ke manje yena ke manje laphana Katlego Malebana uthini ke manje angu ke manje yashoshela ke manje nathi thuba ke manje uthoba mahlohonolo uthini ke manje mahlohonolo uyisela ku Malebana emzinga laphana Kim uthini ke manje Kim wadaka ke balithatha ibhola be Ethiopia ke manje lobole ngalo ibhola uKim phumela ngaphandle ke futhi iyodala iyona ke manje i-throw in yayo laphana iyona ke manje iyona mzantsi Afrika yayilanda ke manje laphana usithembile kamanda aliphosa laphana usithembile kamanda emshiye phansi ke manje laphana iyona ke manje Malebana ithatha ezayo ke manje Ethiopia uthini ke manje Ethiopia ke manje kodwa belithatha mzantsi Afrika uthola phana mahlonolo emsele laphana emuva ke manje efaka laphana isingeni sasenta ufuna bani ke manje ufuna phana ukamanda ayikhona waselobola ngalo ke manje ibhola yashoshela ke manje Ethiopia ke manje ithola phana just number 13 Saba ebethu keep pass ke manje lapha Saba kodwa walithatha laphana Kim alaphansi manje laphana ehlangothini lencele umzantsi Afrika yangena eyafini yabo ke manje yenzetshele ke manje ithola bani ke manje alikhobe ke manje ibhola ke manje kodwa akunamuntu ngempela mpela ke eboxini ibonisa ke impawu zokuthi ziyalifuna ke manje igoli kodwa ke uyabona ke eEthiopia engathi beze nombhede bafuna ukulala nje bona balala balalile ke lapha engathi beze ne queen size abandizene nayo lapha ebhanoyini basebenza nayo eLucas Murphy Stadium silala njalo uyawumisa ke manje lapha nomdlalo ngathi kumnomdlali ke manje olele ohleli ke manje lapha phansi asazi ke ngempela kuwenzekani noma ke kudalekeni ke lapha kodwa ke soke sibone mase ebebuyela ke male ngale ngemumva uyena ke lapha na jersey number 7 ke manje oEthiopia yena ke Bekele Mahelet Matiku Bekele atsibone ke manje shele ngalapha ushuna enkani asuke ezomzantsi Afrika wemadoda uyakhuluma ke lapha umqeqeshi uthini ngabajahi labantu avumeleni bezekini bese nibabamba ngecounter uyabona ke istrategy sakhe umqeqeshi ngathi sizawusebenzela namhlanje yabuyela ke manje lapha ibhola ke manje yabuyela ke manje lapha ibhola kuyena ke unozinti owayo ke lapha Ethiopia laphansi ke manje impatha size ngayo laphana kuyena ke manje mana yesh mana yesh uyayishintsha ke manje unikeza laphana hela yakhuza Sompempe umsizi kaNompempe engathi iduku bese liphakeme ke lapha ukuthi ibhola lingaphandle
youtuber 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 we are defending
lizawuphoswa ke manje eliphoswa yona ke laphana Ethiopia. Jula Tulu uyayiphosa ke manje kodwa ke idliwa uMzantsi Afrika. Ifala laphana ibhola ke manje alishintshe manje ibhola ke manje lithola abantu ke manje umalihlohonolo. Eshintshe manje umalihlohonolo lithola abantu umalibane. Angumalibane ke manje. Asebenza ke manje emuva. Yasebenza ke emuva iEthiopia. Uyena ke laphana Hirut Tesfaye Tunga. Sebenze ngempela kapha Hirut Tesfaye Tunga. Kona kick yomzantsi Afrika ke manje. Iphakamisa uyena ke laphana Katlego Malebane. Ayiphakamisa ke manje Katlego Malebane kodwa ke ayikhona wayengaphakama kahle. Usekuyona futhi laphana Katlego Malebane. Ayiphakamisa ke manje nathi from Canada tithuba loMzantsi Afrika ke manje nathi thuba. Yavimba kodwa ayikaphumi ingozi. Nathi ke manje laphana Kim. Uthini ke manje Kim ekhahlele kude kodwa bevimbe futhi emuva Ethiopia. Eyidle ke manje laphana ngekhanda ke manje. Ebuyela kuyena ke manje laphana Mahlono lo. Ecela naye ke laphana Kim. Yaphuma ke manje liyophoswa ibhola liphoswa yona ke laphana uMzantsi Afrika. Phoso yena laphana uMzantsi Afrika. Adriel Mahlonolo ayangena manje boxing eboxing kodwa hayi khona. Uthu Sompempe ekhona kick. Iyayo lapha uMzantsi Afrika. Yashisa ke esitulweni. Akuhlaleki ngempela impela lapha ngoba ke kufuneka lona ke igoli. Mbona ke laphana yena ke manje Julia Elizabeth. Uzoyiphakamisa manje Julia Elizabeth. Faphane boxing ke manje kodwa bevimbe libiyelekena futhi laphana yona Julia Elizabeth. Ephakamisa kahle kakhulu nanti thuba ke manje uMzantsi Afrika ikhona. Ayikhona kungathi ke kunento edonsa ke abadlali boMzantsi Afrika lapha nge-magnet mabayiphakama. Baphinde bebuyele phansi. Athi khona okukhona lapha kule lapha. Qala phansi manje impahla esezengayo lapho emuva. Ikuyo ke manje laphana yona Ethiopia. Lemlem stake abiyeni. Uyabona ke manje esengikubonile mina. Engathi uzoba inkinga, uzoba uhlupho. Yena ke manje yena Malebane, jersey number 10 laphana uMzantsi Afrika. Uyashoshela ngempela impela akabasabi ungena kuba ngqo ubaqonda ngqo. Yaphuma ke manje ibhola liyophoswa yona futhi laphana uMzantsi Afrika. Liphoswa uyena ke lapha uyena Somkelo kwananja. Yasebenza ke manje laphana ikuye futhi laphana Somkelo. Yaphuma ke manje ibhola engathi ke manje kunento ezayo. uMzantsi Afrika usothanda laphana ukuthi ufakeke ingcindezi. Uthi Sompempe buyele muva. Uthi Sompempe wesithembile buyele muva. Eliphosa manje esithembile ke manje yaphuma futhi liyophosa yona futhi uMzantsi Afrika. Just number 4 esithembile. Kamwanja. Ebusele phala esingenza sente ke manje bethatha laphana Ethiopia ke manje. Vimba ngempela ke manje liyantokazi. Yasibagadla nje bobabili. Uyena ke laphana Mpho Malogadi Nkadimeng. Eliphosa manje lithola phana Nkadimeng esingenza sente ke manje. Emshiye phansi kodwa bathi akukho lutho ekonakele. Ebusele ke manje likhipha emuva. Ikisho uyena ke lapha ubunolo Mokoma. Eliphakamise manje ibhola ke manje lithola abantu ke manje. Awusoke mtana. Ambuze nje umbuzo wodwa bathi ukhethani ibhokisi noma ikhasketi. Wasethi ibhokisi. Athi dlatha la. Athi ibhola ke manje emuva ke manje lihlonolo uyaliphakamisa ke manje ufuna abantu ufuna Malebane kodwa yabayinde iphasi. Qala phansi laphana emuva Ethiopia uyena ke manje Tsalito ajase uthalitho emuva ke manje ehlangene lencele ke manje yangena nje ibeke nje amaphapho phansi lapha na Ethiopia ayijahile ngempela ngempela phana Ethiopia yithi sizolincenga nje thina yithi sizolincenga sizama ukuvikela amathathu lawo esinawo yaliphosa ke manje lapha ningizima Afrika ke manje kodwa belithatha ibhola belikhiphele ngaphandle yephoswa manje iphoswa yona ke futhi lapha yona ke futhi ilapha Ethiopia yaphoswa manje ibhola ke manje emuva ke manje idliwa ngekhanda ke manje ithola phana Malibane uthini ke manje Malibane wasedayisa indoda wamfaka epick and pay atho ke manje ibhola ke manje kodwa ithini ke manje ibhola liyabuya ke manje belithatha eMzantsi Afrika ke manje iyangena ke manje Malibane yabona Malibane ngempela ngempela muhla ngendlela eyisimangaliso akabasabi ngempela ngempela ubaqonda ngqoshe abathume lapha epick and pay uthi bangithalisele uSwidi angazi noma babuya nawo noma uCadbury atho ke manje ibhola bemshiya phansi ke manje ibhola lisele phansi ke manje udlaliswa kabi ke lapha yena ke manje umdlali waye laphana Ethiopia uyena ke laphana Helen Mangsut Mamo usele phansi laphana Helen Mangsut Mamo jersey number 5 wasebacela ke lapha usompempe abosizo lokuqala ngabe bazobona laphana uHelen abuka nje laphana umqeqeshi uthi bangidla ngesikhathi labantu bangidla ngesikhathi labantu uthi yenzeni lento engithe yenzeni ngintshelile ku-dressing room athi ibekeni phansi ilishi ibatha mtshanami alishi ibatha mtshanami alibekwe phansi lifakwe laphana i-peanut butter ligcobiswe-ke laphana irama mangabe usiphethe ispice 6 gun laphana shaya sona sambe sambe kodwa uyedwa-ke umuntu owenza le nto engisengimbonile mina uyene-ke laphana uMalibane akabacathi nje ukugijima ke namhlanje ngathi ke izolo ubuye ekhempini ke madoda ke inhle ikhempu emadoda kodwa ke lokho akusebenzeli into esiyifunayo laphana siwumzantsi afrika sibe nje ngamehla abomvu sifuna amagoli asazi oqhamuka kuphi aliphakamise manje ibhola ke manje ithini ke manje phana ke manje balifathe manje liphumela ngaphandle liyophoswa manje liphoswa yona ke laphana Ethiopia iqanda umzantsi afrika iqanda futhi laphana kuyona Ethiopia eliphosa manje ibhola ke manje khulu kushesha lifala phana lihlonge ikhanda athi offside athi skindi bese shawa umoya athi skindi bese shawa umoya ke lapha kuyena ke laphana asamba Helmakel Mena ngendlela ke exisa ngayo la eLucas Moripe Stadium uthi usempempe nawe 3310 cingo logogo akuphuza amanzi wendoda uphuthe amanzi nathi siphuze amanzi
mangathi ngiyabheka ke lapha namhlanje la ePitoli ngendlela ekushisa ngayo u26 degrees celsius ke manje hayi kubi hayi kubi ngempela kubi ngempela awuthi nami nje ngithi nje ukuthi qaqa bathe nje ukungilethela namamanzi bathi hawu wendoda heyi ungaze ufele phezulu estudio asibuye ke manje laphana kuyona ke laphana a cooling a break siwaphuzile kamanzi uma ngabe uyayibuza nje lebo uhlele ekhaya nje ukuthi ingabe u3310 uphuza amanzi anjani angiphuza amanzi asempompini bangilethele laphana ibathini i-divine flavored water awu madoda kushukela kuyafima anto manje ibhola ke manje laphansi ke manje laphana iyangena iyashoshela iminingizimu afrika ke manje ibuyisele emuva ke manje nake khahlele kude malibane yeza lento mthanami yeza lento mthanami iyaqongqosa ke manje iningizimu afrika ebezame ukukhahlela ikude laphana umalibane kodwa ke manje langaya ephalini laseliya phezulu awuke malibane asedayisa umuntu ke manje ufana phana uthole abantu manje umahlohonolo captain fantastic uthini ke manje uyajika ke manje ngabe uzomdika yini laphana kodwa ke uyangena futhi ukhahlele kude uyabona uningizimu afrika uma ngabe izofuna ukukhahlela laphana ikude kuyokusiza ukuthi laphana bedirecte ke laphana amabhola eya straight ke laphana netini ngoba ngempela ngempela asikakamboni ngempela laphana yena ke manje utese usalito ukuthi mhlambe umnandi kuphi kodwa nje sisafuna sisanqonqoza angabe asazi ngabe uzophendula yini kodwa ifa laphana singasasente ke manje lati ibhola ke manje ithola laphana ujesse number 16 uyena ke lapha yena melete nanto manje ibhola ke manje uthini ke manje yashintsha melete uthini ke manje ibhola iphumela ngaphandle liyophoswa ke manje laphana iningizimu afrika ebefuna yena ke laphana mahelet matiku ebekele uyaliphosa ke manje laphana yena ke manje ujesse number 15 wemzantsi afrika kodwa lifana laphana singasasente kodwa selobola ngalo ibhola walobola ngalo ke lapha ibhola ngazi boshada nini njengobe selobole ngalo anto ke manje ibhola ke manje uthi usompempe akube ibhola lalo laphana i-ethiopia athi udlaliswe kabi ke lapha laphana uhelene mamo abuke nje laphana awu madoda awu basebemshiya phansi ushunwe enkane bathi awukuzwe la kubuyela eEthiopia angingakuzwisanga lokhu izoqala phansi ke manje sepisa laphana eEthiopia phethwene ke laphana jesu number 6 asore hasiyaso okasa ephakamisa laphana asore asiyaso okasa uthini laphana kubeke ukudlaliswa kabi laphana unozinti ngempela ngempela ngoba ke ebeselibambile ke manje ibhola kodwa ke uthe ukuthinteka nje ubona laphana Casey Kim Gordons umbona elele phansi udlaliswa kabi ngempela laphana uCasey asibuke laphana ushunwe enkane awubuke nje lapha awu wasengena ngendlovu yangena wasethintsheke laphana yena ke uCasey Kim Gordon umbona nje lapha yasukuma ke manje yena ke uCasey Kim Gordon wothi ukuthinteka ngithintekile kodwa nyolulwela izwi lakithi siyafuna nathi ukuthi sambe siqualifye sigibele indiza sigibele ibhanoyi siyolenda la kuyobe kuhlangene khona izizwe nezizwe umba phambili ke manje laphana Casey ufuna makhanda ke manje laphana singase center elidle ke manje ngekhanda yena ke mahlonolo aliphakamise futhi laphana ebayela laphana Ethiopia iyashoshela ke manje leyantokazi asebevimbe emuva yena ke manje ebunolo makoma ubona nje laphana liyophoswa manje ibhola ke manje liphoswa yona ke lapha Ethiopia eliphose manje ibhola kodwa awu madoda uyabona ukungakhulumi kwethu thina siwumzantsi afrika yasilimaza ngempela ngempela nathi ibhola ke manje funa phana umalibane amshiya phansi umalibane wathi usompempe akukhona ke le lutho aliphakamise manje ibhola abuke nje laphana umqeqeshi wayo laphana Ethiopia uthi ningajahi bekani ibhola phansi uyagqugquzela ngempela ngempela busana awu madoda athi kuzehle ihlathi qala phansi ke manje lapha singenza center uyena lapha na chase in number 16 uya futhi lapha na Meletia yashintsha ke manje uthola abantu ke manje uthola Malete ithini ke manje Ethiopia iyashoshela ke manje osedayisa umuntu ke manje athatha manje ibhola ke manje usebenza ngokukhulu ukuyimisela ke manje lapha na yena ke manje lapha na Samkelo khona nje muhla ngedlela isimangaliso yena ke manje ubunolo obukoma uvale vale ngempela ke manje lapha qala phansi ke manje ibhola ke manje lihloka ikhanda ke manje basebedlala one touch football naye ke manje uJulia kodwa belithatha ibhola ke manje abisele phakathi manje singathi center ufuna abantu manje ufuna laphana nango ke manje uhluphizwe umuntu ohluphe njalo uyakhuza ke lapha usompempe uthi ngathi ukudlaliswa kabi laphana umdlalwayo laphana uEthiopia yena ke manje asore haiso kasa ubulibona nje lapha libekwa phansi ibhola awu liyalume ikhad alume ikhad ephakamisa manje ibhola ke manje lihliwe ke manje ngekhanda yona ke manje umzantsi afrika kodwa liphumela ngaphandle limele liphoswe ibhola lizophoswa ke manje lela bhola liphoswa yona ke manje Ethiopia engathi ifikeke ngokhulu kuyimisela lebhano yase-Ethiopia liyaphoswa ke manje laphana liphoswa ke manje uJulia Tulu yaphuma futhi likhishwa uyena ke manje laphana Adrel Malhonolo Mbe qala phansi ke manje impahla isize ngayifana laphana ale ke manje esandleni sisancele ebisele phakathi ke manje yangena ke manje Ethiopia kwathi belithatha ibhola ke manje iyeza laphana iNingizimu Afrika manje uyabaxosha ke manje nango ke manje uyabathwala kodwa uyedwa ngempela ngempela laphana yena ke manje yena ohluphizwe yena Katlego Malibane uyedwa ngempela ngempela laphana ubathola nje uhamba yedwa akekho ke laphana omsizayo ngempela hlonge khande ke manje lithola abantu manje uyangena futhi laphana Malibane ifana laphana singasasethe ke manje nathi ibhola ke manje lithola Mahlohonolo ithini ke manje nathi ibhola eMzantsi Afrika manje lithuba nathi thuba awu madoda wasekhalu eish wasekhalu eish ebengenile ke manje laphana yena ka abuke nje laphana ushune eshilila ngawo buka nje laphana ithuba la laphana uMzantsi Afrika belenzile ke laphana iphutha awu wasebenza ke laphana unozinti just say Talito ukhona laphana awuke nje madoda amashampioni uzomkhumbula ke laphana uAmanda Dlamini uthi namhlanje ngikhona ngizobuka ke laphana bona ke abantwana benze okubukwayo namhlanje eLucas Moripe Stadium oshampioni ke laba ungabathathi bese ubacinga ngetoshi into enjena abayijwayele abuke nje akuhle ke eLucas Moripe Stadium zihlelele nje laphana zidle noshoti zithi sizosupporta sizoxhasa awuzwe ayangisahambe Lucas Moreno abe ngizocela lo mbhedo ozenawo besetopia benginike ngilala izophoswa manje ibhola ke manje lapha emuva ke manje laphana emuva eliphakamise manje elifuna amakhanda laphana singathi sasenta kodwa lidlonge ikhanda libuyela ke manje laphana kube umdlali wayo laphana Ethiopia muhla ngendlela esimangaliso ojesi number 21 owayo laphana Ethiopia uyena Hidat Kasa ureda kodwa ke manje uthisibone ke manje basebemdayisa ke manje umuntu hayi khona ebesedayisile ke laphana uNomaswazi iphaphama Vilakazi kodwa ke manje wangaba kanento i-transition yabona into eshota ngayo nje singuNingizimu Afrika usala nje kancane ngoba siwenza wonke umsebenzi mase kumele singene eyafini yabo bese ke manje angazi noma sindwa maketange noma kunento esidonsayo ngeke ngasho ngathi mhlawumbe kune magnet isivele makumele singene nje sidonswa ke manje singisindwe inyawo kodwa sazi umqeqeshi noma uyayibona lento ukuthi ayitsheshe ilungise atho manje ibhola ke manje lapha nehlangothini lenxele ke manje iphethe yona ke lapha Ethiopia kodwa uyasebenza lapha na Julian eshintshe manje Julian uyifala lapha kuma hlohonolo u Captain Mbeye uthini ke manje mahlohonolo uyangena uyashoshela into thuba uyasebenza lapha athese uthaliso esebenza ngempela lapha athalitho ebibamba lapha athalitho ephakamisa lapha ufaka isikathulo lapha athalitho efuna amakhanda ke manje elibeke phansi manje lapha efala lapha singenze sasentia eyese lapha Ethiopia iyaqoqosa ke manje elibeke phansi lashibatha mtanami ebefuna ke manje lapha chest number 7 kodwa ungayifundi incwadi ikithi manje lapha mzansi Africa uyasondela lapha yona ke manje ephakamisa lapha Kim uthini ke manje Kim bathi liphumela ngaphansi ibhola ke manje liyophosa lapha yona ke Ethiopia qanda lapha Ethiopia qanda futhi lapha yona mzansi Africa asaziyo sala nkomane ephakamisa manje ibhola Ethiopians ke manje elifaka lapha singenze sasentia bevimbe ke manje muva tifuna makhandi ke manje elidla ngekhandi ke lapha asazi ke manje awu madoda sesunduza kodwa ngabona lutho nato manje ibhola efanele singenze sasentia uthola lapha Malibane uthini ke manje Malibane emthathele manje ibhola ithatha uyena ke manje Julio uthini ke manje Julio chess number 8 esebenze lapha Julia kudaleke lapha throwing yela lapha Ethiopia zintanganye 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 awubuke nje lapha abalandeli baye lapha Ethiopia ngendlela abajabule ngayo bathi sikhona namhlanje eLucas Murimpe nizoswa ngathi iyaphakama iflag yela lapha Ethiopia kodwa ke manje ibhola liphumela ngaphandle futhi lapha ibhola liyophoswa futhi lapha Ethiopia aw nomzantsi Africa uthi aw mahlona kusekhaya lana sizoyishaya naye le nto athi ngiya molo molo nato manje ibhola ke manje iyesa ke manje lapha nemuva iyesa lapha Ethiopia ngqongoza liphamisa lapha nanti thuba kodwa nangumuntu bemyeka eboxini ke manje kodwa ke sephuma ngaphandle bemyekile uyangena futhi uyasho uyangqongoza ubathwala eboxini wasebenza lapha yena ke manje usebenze lapha ubunolo Phoshoko shoba liyophoswa ke manje eliphoswa yena ke manje Ethiopia lema ateka ambayeni ifala phana singenze sasethe ke manje kodwa sele lusa ke manje iphola phana ambayeni athi iphola ke manje kuyena phana Ethiopia just number 2 yena ke manje lapha na manesh justify balachao ethini ke manje iphola ke manje ifala phana singenze sasethe thola phana unika phana nangu Julia ufuna lapha na Malibane kodwa yabayinde iphasi ayangafika kahle ku Malibane njengoba ubona nje lapha oliphethe lapha Thalisto ephakamisa lapha Thalisto elifuna makhanda ke manje ephakamisa ke manje elifala lapha singathi sasathe ke manje ibhola ihlonge khanda ke manje uyaphuma nalo ke manje lapha bamshiya phansi uthi sompempe sukuma uyithathe iyangena ke manje Ethiopia yena ke manje chest number 7 uyena ke lapha maletje mkhuphe ambekele eshintshe manje kodwa ukhona lapha Kim uthi ngizayicaphuna ke lento uthi Kim ngizayicaphuna lento umbona nje lapha ephethe lapha Kim faka isicathulo ke lapha Kim iza ke manje esingenza sasethe ke manje iphola ke manje ithola bani ke manje liphakamisa manje ukhona lapha Malibane kodwa ke manje hawo madoda la ujampe waza waphelela ke lapha Malibane langafika kahle hle ayibona nje lapha liphethe yona ke manje Ethiopia amadoda ushume pass impasa kan pass at Ethiopia ke manje at thuba uthi sompempe uthi sompempe sikhalile lapha isicathulo usele phansi ke manje lapha usele phansi lapha na Hidat Kasa uRedja abuke nje lapha Hidat Kasa uRedja eqedile ngonozinti wathi nozinti ngeke nguye kuhambe into enjena ngijwayele mina kudluli kumdlulo kodwa yenzeka kudlule wena noma kusale ibhola noma kudlule ibhola kusale wena uyena ke lapha na Hidat Kasur Redja yahlawuliswa ke lapha eMzantsi Afrika uyabona lento ilento ekuthiwa iprofessional foul yiyo ke le ayenzeke lapha yena ke uKim wasehlawuliswa nje nge yellow card ke manje lapha yena ke uKesi uhlawuliswe ke lapha i yellow card uKesi izo team ke manje lapha nana ka Ethiopia maningi kamaculo emhlabeni ulizwa leli nje lasetopia angilazi lithini ngizwa nje lapha na ohibobo angazi noma lishukuthi korani noma lishukuthi phakamisele nethini kodwa nje ngendlela abalijabulela ngalo usho khona ukuthi mhlambe nami ngiyacabanga kodwa ngizokutshela ngizoke ngithumele lapha ni email etopia bazongitshela uhibobo ukuthi usho ukuthini umile ke manje lapha na yena ke lapha umahelet mitiku bekele just number 7 ayiye xa manje lati thuba wasekhali cross bona lati thuba ke manje lati thuba uyabona kumnandi kuba e South Africa uthi usukutsha ukucabangela ukuthi uselingenile igoli noma ibhola selisenethini eqhamuke ke lapha ugogo ethi ngiyalibamba ke leli eqhamuke lapha ugogo laselishanje icrossbar ibinhla ngempela ngempela la free kick athomanje thuba ke manje thuba ke manje ayikaphula nathi thuba hayi besebenza ngempela lapha ugogo amabhola ayiqanje amapali amanye nje eshaya lapha icrossbar useqanda futhi lapha kuyona umzansi Afrika angelobola ngalo ke lapha uKesi winike lapha na yena ke manje Mitiku uyasebenza ngempela phela lapha njengoba umbona nje ekhala ukhala kufanele ubonolo obukhoma abuke nje lapha ushule nkani we-free kick esikhuluma ngawo awuzwe nje wathi nqi waseliqedele lapha na Kesi laselibuya futhi wathi nqi asebefuna nje ukuzwa ipali ukuthi likhala kanjani bathi likhala kamnandi mase likhala nge-10 lithi nqi phumela ngaphandle ke lapha kudalekela lapha na i-goal kick lapha na iningizimu Afrika yashona ke ilanga inkomo ifasiwe angazi ibrayi ke manje ngathi izawuhlehliswa engathi izawuhlehliswa le brayi engathi abasetopia beze nembuzi abazoyibraya beselebrate ke laphana uma ngabe umdlalo uyophela unjela yavimba ke manje laphana iningizimu Afrika lapha singenza sente ke manje asebenza laphana malibane uyangena ke manje malibane nangemnika kodwa umnika ngemumva ngempela ngempela amaphasi wethu ngempela lapha awabi kahle awezi kahle amaphasi wethu siwuningimzimu Afrika khona ke ushukela oshodayo kunoshukela oshodayo yaphoswa kamathi ibhola ke manje uyajika ke manje laphana ujika kamnandi ke manje anto ke manje thuba lomzantsi Afrika ke manje anti thuba uthini usompempe uthi usompempe akonakele lutho angizwa nje nabadlali abathanda ukuza neQueen Bet size bezolala egroundini qala phansi ke manje ibhola ke manje eliphakamise manje ibhola ke manje adiyavimba aliyantokazi ithole phana mahlohonolo Captain Bay uthini ke manje Captain Bay awuzwa nje muhla ngendlela esimangaliso awuzwa nje iphasi kanokusho nokusha kanaphasi uyayibona lento engikhuluma ngayo sithi nje masifike laphana ku-final 30 bese siyajaha angazi suke sishiselwa amakhokho bese sifuna ukukhahlela yaqala phansi ke manje Julia esingeni sasenta yaqale phansi ke manje laphana emuva wasebenza ke lapha yena ke manje Samkelo Gwananda uyasebenza Samkelo Gwananda wongezwa ke laphana imizuzu emithathu esithombeni sokuqala mithathu ke imizuzu eyongeziwe ukuze ke laphana uma ngabe ziyahlulana sesizobhekana ke lapha esithombeni ke manje esesibili ephakamisa manje laphana ibhola ke manje uyenekela nje lapha lemle taki zamukhathele kude uyaphuma ukhim ukhesi uthini ke manje laphana ichesi kim gordon ephakamisa laphana efuna makhanda laphana singenza center bamshiya phansi ke lapha bamshiya phansi ke lapha yena ke malihlohono lo mibe kodwa ke uyasukuma uthi le bhande engiligqokile angiligqokelanga mahhala ngiligqoke vele ngoba ngizolwela isizwe uzoyiphakamisa manje ibhola ke manje attitude lomthansi african attitude awukhona wasebenza futhi laphana tasaye talito ayiphakamisa manje laphana talito ifala laphana kuza kwabo ke manje ayiphakamisa ufuna abantu ke manje ufuna laphana jersey number 21 hidaitakus raider uyabona uraider uma ngabe bazomyeka kanjena awu siyokhala izimathonsi siyokhala izimathonsi uraider uma ngabe bezomyeka kanjena liguyeke lapha emuva Casey Kim Gordon ayiphakamisa manje Casey Kim Gordon ato manje laphana amahashi wena obona amahashi egijima eTafantein liyaphuma ibhola daleka laphana throw-in iyayo laphana Ethiopia lizophoswa ke manje liphoswa uyeneke lapha Astateka Mbayeni angu Astateka Mbayeni aliphakamise ke manje elithathe ke manje laphana umzantsi Africa ebefuna ke manje kodwa bese lobola ngali ibhola seyiphethe ke manje ibhola ke manje uyabona muhle ngendlela esimangaliso jesi number 12 mpho mologadi nkadimengi uyaliprotector ke ibhola ulivikela ngakho konke anakho ulivikela ngakho konke anakho yena ke umpho awu madoda siguqa siguqile la sasesikhumbula umzekezeke sesiguqa ngamadolo athe liphakamisa manje ibhola ke manje kodwa ke laba yinde yaphumela nje ngaphandle uyabona umqeqeshi wathi ngangishaya le dance yeguqa ngayinkathi zami wathi ngeke ngishaye zwana la awu kodwa madoda asazi ke iyozala nkomoni ngoba ibhola likhona lapha emuva uyena ke manje eTaseo Salito uzoqala phansi ke manje ayishakanye waseshakabili wathi 33-10 bahlulene labantu abayophuza amanzi mhlawumbe bazobuya sebathe ukuhluza umqondo asibuye ke lapha ena mbukeli wami esiqombeni sesibili la sikuthulela khona umdlalo uwaye laphana eSouth Africa abantwana bebhekele laphana Ethiopia kuseqandeke laphana kuSouth Africa iqanda futhi kuyona Ethiopia asihlangane laphana esithombeni sesibili lapho sobuye siletha khona isiqephu sesibili
athike siphinde esikwamukele ke lapho umbukeli wami lapho esithobeni sakho mina ngu 3310 ngithi ke thank you angibonge ngelithuba ngiphinde ngilethele nako futhi umdlalo esiqembeni sesibili esala phana kumzantsi Afrika nayo laphana Ethiopia ngizothi nje ngithi nje qephu kancane ngikukhumbuza nje lapha ukuthi mungathi uyabheka laphana laphana esiqembeni sokuqala umzantsi Afrika ibe ke nawo ke manje ishot on target abeke lapha u10 kwasike manje kwathola uEthiopia aba u4 kwase kutholakala uthalphana abona iboard position nje sema ngithi ngiyabheka nje lapha sasisa calculator batholakala uthabana umzantsi Afrika hayi cha udominator ngempela ngempela ke lapha laphana kisona ke manje isiqembu sokuqala asazi ke kulesiqembu sosibili ngabe izozala ngikomone ungumangathi nje siyabheka lapha ngoba nje usubona nje lapha ngathi ke ifaka kakhulu futhi ingqendezi yona ke futhi laphana umzantsi Afrika njengoba nje umdlalo uceda kusuka izosuka manje laphana emuva uyalelusa ke lanje lela bhola njengoba ulibona nje liphumela ngaphandle kudaleka laphana yona ke manje iyona i-goal kick ya laphana umzantsi Afrika likuyeke laphana Casey emuva ke manje ibhola ngalekele kumzantsi Afrika uyaliphakamisa manje Casey utheni ke manje Casey kodwa ke labangafika lapha kuyena ke manje laphana uzakwabo kodwa ke manje uthola laphana UI laphana Ethiopia utheni ke manje jersey number 7 uyena ke laphana yena ke manje Mahelt 92-18 uyafika kodwa laphana Casey uthi nje ngizalelusa ngikhiphele ngaphandle ibhola engathi ke ziyasabana laphana ziyavesana zithi evela ngapha ngivele ngale singazi ke ngempela ukuthi ingabe iyozala ngikhomani zobonisa ibhola likuye laphana Casey ngingakhumbuza nje lapha ngicela ukuthi ukukhumbuza yitheke ngikukhumbuze nje lapho embukeli njengobuhleli lapha ekhaya ukhumbule ukuthi njengoba kudlalwa lo mdlalo onamhlanje umzantsi Afrika uke wathi ukuhamba waya Ethiopia lawo fika khona wakhuphukiswa phansi ngamagoli amathathu eqandeni bangena nje kulo mdlalo bagijimisa laphana isikole esikhulu kakhulu esiwu-3-0 kodwa-ke manje nato-ke manje ibhola-ke manje yavimpha-ke manje Ethiopia emuva likuye-ke manje laphana emuva-ke manje uyalivala yena ke manje uyaliphakamisa ulifaka lapha singase santa ibuyela futhi libona nje laphana lithola phana yena umibe uthini ke mibe kodwa lihlonga ikhanda yeza ke manje Ethiopia uthola ke manje laphana uzakwabo uyena ke manje esaba uyayiphakamisa manje esaba uthini ke manje esaba oda ke bevimbe emuva abemzantsi Afrika abibona nje lapha ibhola lingale ke manje kuye ke lapha ulemela staka yena ulemela uyifake laphana esingeni sesenta uyena ke manje Maniash kodwa eshintshe laphana uManiash efuna laphana jersey number 16 uyena ke laphanje Melcha kodwa iyavimba nayo futhi laphana eningizimu Afrika ulibona nje laphana abuke nje laphana ibhentsha laphana umzantsi Afrika njengoba ibona nje laphana ithi kuyivocavoca singazi ke laphana ungabe umqeqeshi ngizokutshela nje ngaye laphana laphana umdlali wayo laphana iMamelodi Sundowns Academy uyena ke lapha ngikutshele lapha ngizokutshela nje lapha ngithi nje kube lutho ancane nje uyena ke laphana uKwesi Khoza obuye laphana kuDesert Movers muhle naye ngendlela esimangaliso angazi noma mhlampe umqeqeshi uzayithola lento ethi kumlahlela lapha esingeni sesenta enze esibukwayo mhlampe singathola phana igoli konjejo liyaphakamiswa manje ibhola uyalibamba nje uyabona ngempela ngempela phana Jesse uTalisto usebenze ngempela phana ugoalkeeper laphana uEthiopia ubona nje laphana ethi nje ukulihambisa kukhulu ukushesha ibhola nango ke lapha laphana laphana uKwezi yena-ke ekhuluma ngayo jesi number 18 muhle ngendlela eyisimangaliso loyamdlali kanti-ke nabo-ke futhi abayo laphana esingakaboni ecinga njengayo laphana abajezi inumber 11 sisazobona ngempela ngempela ngoba nje muhle-ke ngendlela esimangaliso kodwa ubuke nje lasubuye lapha enkundleni zemidlalo athola laphana jesi number 8 owaye laphana-ke manje yona-ke manje Ethiopia abuke nje ngathi kunomdlali-ke osele phansi wodwa usompempe uthi ayikho lento yaqhubeka manje ibhola anto manje lihlonge ekhanda emuva libuye laphana esingeni sesenta lithini-ke manje lithola phana-ke manje elidle laphana yona umzantsi Afrika lobole ngalo ibhola elifana laphana esingeni sesenta iyeza-ke manje Ethiopia basebevimbe emuva hayi khona basebemshiya phansi uyabona
umdlali waye lapha na Ethiopia yena ke jersey number 16 yena mele jap muhle ngendlela esimangaliso uyena othanda ukuthi anikeze lapha na inkinga nanto leyo ngoma nanto leyo ngoma yayizwa nje lapha na mbukeli angazi ke ithini hibobo hibobo angazi ke kusho ukuthini ke lokho kodwa ngisalinda i-email ebuya lapha na head office bengitshele ngale topiki ukuthi isho ukuthini ngizokuchazela nje abuku mzantsi afrika uthi umzantsi afrika cha ayikho ihibobo la set piece laphana yona ke Ethiopia umile ke manje laphana ejampe manje ephamise nathi thuba phezulu ke ekwamapali iphezulu ke ekwamapali yabona manje into engisayibonile lapho ekhaya mbukele ukuthi umzantsi afrika ngathi ke uthe ukwehlisa ke manje izinga ebe uqale ngalo umdlalo engathi awu madoda awu madoda awu yasindisi flag yandisi flag yomzantsi athi beka phansi iboarding disisi flag athi bamba nje kanje athi sizoba setha 4 times sindizisi flag izophoswa manje ibhola ke manje lapha emzantsi afrika kodwa iyavimba laphana nathi ibhola ke manje langumibe iyavimba futhi laphana angiyangena ke manje alikhiphe manje ibhola daleke laphana yona ke i-throw in yayo lapha umzantsi afrika throw in yayo laphana umzantsi afrika
izoliphosa ke manje laphana usithembile
eliphosa manje usithembile yasebenza laphana julia unikeza laphana amahlohonolo asedayisa umuntu umahlohonolo emfake emahashini ke manje kodwa yasebenza aliyantokazi nantoka manje le nkinga ebengikhuluma ngayo engathi uyashintsha manje laphana umqeqeshi faka yena ke lanje lapha uthini usompempe uthi akonakele lutho ke lapha usompempe yabuyela ke manje lithophana julia yasebenza ngempela ngempela lapha ujersey number 13 bunolo asebelithatha ibhola ke manje likuye laphana malete mtiko uyangena ke manje malete yalishintsha lapha kodwa iyavimba umzantsi afrika elihla ngekhanda ke manje ibhola basebelikhiphela ngaphandle ifuna ukushintsha ke manje iningizimu afrika ifuna ukulahlela ke lapha yena ke manje ugugu albertina mabitsela naye ke manje ulindelwa inocentia mabuza engathi khona into ezayo engathi khona into ezayo qala phansi ke manje laphana isingenza sente ke manje kodwa ke wangaphasa kahle njengolibona nje lapha ibhola ke manje liya kuyona laphana Ethiopia emuva ke manje yavimba emuva umzantsi afrika aliphakamisa manje ibhola ke manje lingaphansi ke manje ngale esandleni senxele ngale Ethiopia ifaka laphana emuva aqala phansi ke manje engathi sebalidlisa ke laphana igrasi balidlisa utshani ke manje lapha ibhola libekwe phansi ke manje bathi mele silidlisa utshani abuke nje 1-2 athi niko gqoke njengawe athi niko gqoke njengawe sobulibona nje liphumela ngaphandle likhishwa uyena laphana ubunolo yashintsha ke manje laphana umzantsi afrika yashintsha ke lapha umzantsi afrika ubiza ke uJulia. Idonsa ke lapha uJulia naye ke lapha. UNomaswazi. Idonsa ke lapha uJulia naye ke manje uNomaswazi. Yasilahlela uLindelo. Yasilahlela ke futhi lapha. Yena ke lapha uGugu. Mabitsela. Yaphoswa ke manje lapha ibhola kodwa uyasebenza lapha naye Mibe. Jabulwana nje lapha liphumile ke manje ibhola liyodaleka lapha ikona kick ya lapha Ethiopia. Kona kick ya lapha Ethiopia. Sasi ke bazwenza lento mhlambe abayenza ku training session. Kona kick ya lapha eyokuqala nqa Ethiopia. Sike sibone manje asebedlala i-short corner eliphakamise manje lapha efuna amakhanda ke manje ayi-32 Ethiopia athi bese kune offside ke khona lapha kuyena ke lapha uHirut athi bese offside lapha uHirut ayiphakamisa manje lapha Casey hlonge khanda ke manje ubulibona nje lapha ibhola ke manje aleke manje ulfala phana singeni sesente ke manje uyashintsha manje eMzantsi Afrika ke manje engathi khona into ezayo wasethelwa laphana Mibe athi sibone ke manje laphana yena kuye ke Mibe ubise laphana emuva ke manje anti chuba manje eMzantsi Afrika athi khahlele kude wasecholela ke laphana uKhisimusi yena ke uThalito alithatha nje kalula ibhola Ato manje ibhola ke manje. Iphakamisa manje ibhola ke manje. Abaye manje Ethiopia ngela phana singe sesentha. Wadala yaphuma kudaleka ikona ki i throw in yayo laphana. Ethiopia. Imzuzu ke ka 62 minute. Qala phansi manje ibhola emuva ke manje. Emuva lapha Ethiopia ilibeka phansi. Esebethanda nje ukulibeka phansi badlise ke manje igrass noma ke utshani ukhala nje ibatha efaka lapha na ushiyana ke lapha uzakwabo ke manje manage yavimba ke manje uthu Kim ngizoyithathela lento uthu Kim ningangijahi ngizoyithathela lento yaphakama ke manje lapha nesingenza center ke manje ibhola yese ke manje Ethiopia ke manje 92 futhi kodwa ibe yinde ke lapha ibhola elayo lapha Ethiopia laselithathwa lapha uKase emuva yena ke lapha uKim awu lapha umqeqeshi wayo lapha Ethiopia yalifaka ke manje lapha emuva fala phana singa sasanta ke manje nathi ibhola ke manje thola phana Mibe yangena ke manje lapha na Mzantsi Afrika thola phana yena ke manje hluphizwe yaliphuma ke manje ibhola uyahlupha ngempela lapha na yabona Katleho Malibana owaye lapha na Mzantsi Afrika just number 10 yena ngempela ngempela lapha na othi mile phatha izinto zenzeke yashintsha ke futhi lapha nayo ke manje Ethiopia ishintsha laphana ifuna ukulahleka laphana uTarik ilahlela lapha uTarik Ethiopia awuzwe nje wayevocavoca lapha Tarik uthi ngiredi uthi sekunjalo yasuka ke manje lapha ibhola ke manje iphethwe yona phana Ethiopia ikuyo ke manje laphana Mahilet anti chubele Ethiopia manje 18 anti Ethiopia ibingenile ngempela ngempela phana Ethiopia abuka nje shelela ngawo laphana uShunenkani yena ka Hidat ibingenile phana uHidat yashintsha ke manje laphana Ethiopia ifaka lapha Tariq ifaka lapha Tariq Ethiopia yadonsa ke lapha uyangena ke manje laphana uTariq uzal susa ke manje lapha Kim emuva phakamisa manje lapha ibhola ke manje Kim kuna lapha yena ke manje chola phana Lindelwa angu Lindelwa ke manje ufaka lapha singenza sente ke manje hayi khona ufaka lapha incinjezi ke manje uyabona mangabe bangadlala ke i high press abayo eMzantsi Afrika ephakamisa manje ibhola 18 kodwa ke akunamuntu ngempela akunamuntu ngempela akona muntu ngempela yabona eMzantsi Afrika uma ke manje ingaqhubeka ngale game high press bangalitholi igoli kodwa ke mangabe ke manje bezofuna ukuthi bemele iTopise ngakubona kuzoba nzima ngempela atsibona ke manje nathi tuba ukhona lapha na KC hey phakamisa lapha KC ke manje phala phana esingeni sesenta ubuya abantu manje yashintsha manje lapha na Lidelo just number 18 habuke Lindelwa pass ka nokushu nokusha kana pass uyihlelele ngengasho mbukeli ngengakutshela ngolindelwa obuya kuyona lapha na desert movers odlala kuyona lapha na Mamelodi Sundowns Academy abuke nje ipasi Shunwenkani engenile lapha na Umibe yasukuma ke lapha unozinti engathi u right u uyasukuma ke lapha yena ke manje chaseyu naye ke lapha uyangena futhi lapha uAdriel yena jersey number 7 omzantsi Africa Adriel kanti ke naye futhi lapha uChaseyu usesukumile unozinti phansi ke manje ibhola ke manje kuyona ke laphana Ethiopia ephakamisa ke manje lapha ihlonge khanda ke manje thola ke manje laphana singa sasenta ke manje athi ngikhulule mntanami ngihambe athi ngikhulule mntanami ngihambe athi ngikhulule mntanami ibethu yangena ke lapha muhle ke manje ngendlela esimangaliso ke lapha yena ke lapha ukukuletu Albertina Matilela super sapu ke lena yiko ngithi ngikhulule mntanami ngihambe ngidedele ngene kubo angulindelwa awu madoda athi phasi ke manje awu madoda yayinhle ke manje leya phasi befuna yena ke laphana ugugu wathi akazange ifunde kahle lapha ugugu incwadi ebeke phalelwe yona awushintshile ke manje ngempela ngempela umdlalo abe eMzantsi Afrika ukungena ukalindelwa naye ke lapha ugugu yizinto zenzeka ngempela phana esinesa center malibane naye ukhona sibone ke manje lapha emuva akhishwa ke manje lempahla yophoswa iphoswa yiyona ke futhi lapha Ethiopia seqanda kuyona Ethiopia uqanda futhi kuMzantsi Afrika 67 minutes unjenje sikhithimisa amagoli amathathu esawathola ngale Ethiopia athi manje ibhola 18 evimbe ke manje ibhola elifaka lapha esingenza center 70 leke lapha lindelwa ishiyana lapha ke Adriel ephakamisa lapha Adriel uthola lapha lindelwa wathi wangayithola kahle ibuya naye lapha Ethiopia Tarik eshintsha lapha uTarik ebefuna yena ke lapha Mahel Abu Gese umqeqeshi Jesse Alas nomsizo wakhe befikile nabo bathi hayi asike siyothatha abancane abazoba ho champion bakusasa awu yinhle lento madodana awu sweet daughters izophoswa ke manje ibhola ke manje iphoswa uyena ke lapha umasabata surprise ushela phana Adriel ubisela phana umasabata iphakamisa manje umasabata kodwa ke bathola phana singa sasethe ke manje sini ke manje thapha mibi awu matata kodwa ke kho ngempela ngempela umsizi omlandelayo awu sojela phana ethathi ibhola ke manje sini ke manje lapha uMzantsi Afrika uyangena ke manje Adriel nangu Adriel ke manje uyangena Adriel awu South Africa 18 asekujaleka ke lapha ujaleka ke lapha ikhona kick ya lapha uMzantsi Afrika ayivuleke imbobo yakhala ngempela lapha athi ayivuleke imbobo asazi le mbobo yavalwa ubani uthi sompempe abaphuza amanzi cooling break Thank you. lapha ngabiza ke lapha usompempe engathi izothumela abanye abagadli ke lapha Ethiopia ubona nje bayivoca voca lapha athathu ke athi nalwa gola zoba mathathu ephakamisa manje ibhola kumashumi amakhanda 18 alithuba lomzantsi afrika ke manje 18 yadi efika manje ibhola kumanje yabhimba ngempela iyala ngempelampela phana Ethiopia iyala ngempela Ethiopia kunomdlali ke omzantsi afrika osele phansi osele phansi laphana masabata surprise machapo awulealumika uthi umqeqeshi senze njani makunje uthi umqeqeshi senze njani makunje usele phansi ke lapha asurprise umachapo sukhumbuze lapha ngendlela ebekushisa ngayo isiyehlile ke lapha itemperature awu la ngihleli khona kushaywa i-acon yehle ngempela phana ithi ke manje 20 degrees celsius umoya nje uyihambela lapha nge-4 kilometers per hour awugijimi nje uyipholele nje uyihambela nje kamnandi uma ngabe ufake ushoti nje hawu nkosi yami abuke nje laphana ushume nkani shelela ngawo lapha 18 yard area ukulimala kwakhe ke lapha usurprise ukubona nje lapha ejeqeza ephumela ngaphandle bambambe ngaleto ekuthiwa i-vice grip kodwa-ke nawo ngathi uyabuya phakaphakathi manje ibhola ebhokisini thola phana edrel ayithube 18 uyeza atrail uyeza atrail uyanqonqoza uyeza atrail uyeza uyanqonqoza yayiphakamisa manje laphana yena ke manje jaseyu phana singenza seta uthola phana etrail atoke manje lidla ibatha mntanami yeza ke mzantsi afrika angu atrail eshintsha manje atrail amshiya phansi ke manje lapha amshiya phansi nkani menge manje lapha just number 12 abuke nje lapha etrail lapha ethenile lapha ikhahlela kodwa-ke langaye straight epalini shoda nje i-conversion kahle kahle la uma ngathi ngiyabheka ma bengaconvert elilodwa izawubuya umzantsi afrika sobona nje lapha bethola-ke lapha i-set piece abayo umzantsi afrika sazi-ke bathuma bani bathuma yena ke lapha umpho anti thuba ebezamile ke lapha yena ke mologadi nkadimengi ukukhahlela ke lapha ekude imzuzu ke ka-79 minute uma ungathi uyabheke lapha short on target awu 7 ke lapha kuningizimu afrika kanti-ke mathathu kuyona ke laphana Ethiopia kanti-ke short of target mathathu kuyona ke lapha iningizimu afrika abili ke lapha kuyona ke Ethiopia athi buya mtanambe sidala athi buya mtanambe sidala semuva ke lapha ibhola phakamisa ke manje lapha yena ke manje Raider yela phana singenza sente ke manje Matiku kodwa belithathi ibhola ke manje thola phana lindelo angu lindelo ke manje ebholeni ufana phana singenza sente kodwa engathi ulifake emuva thola ke manje abayo ke lapha Ethiopia thola phana Raider isebenza lapha yona ke manje Adriel yakhuza uSompempe yakhuza uSompempe uthi udlaliswe kabi lapha u Raider Dasho kabi lapha uAdrian. Bona bembiza ke lapha. Base bemnika lapha na impahla eyelo. Wothu Sompempe hoza phela. Wothu Sompempe hoza phela. Abuke nje lapha sele ngawo lapha uShulinkane. Hawo madoda. Ebeliphakamisile vele lona unyawo. Uhola nje kufanele uhola nje kufanele set piece yake manje lapha yona Ethiopia phakamiswa ke manje lapha ibhola ke manje abayo ke lapha Ethiopia ifuna amakhanda kodwa ivimbe iningizimu Afrika iyasondela laphana lindelo ayiphakamisa ke manje uthola abantu ke manje phela singa sasanta mibe ngiyithini ke manje ufuwishintsha ke manje uthola abantu ke manje antongale ke manje hlangothini lokudla kodwa ke iyangena iyavimba Ethiopia cala phansi ke manje lempahla size ngayo uthola phana Raid kodwa iyavimba laphana iningizimu Afrika ithini ke manje iningizimu Afrika uthola phana lindelo angu lindelo ke manje uyashoshela ayiphakamisa manje ufuna duke atoke manje ibhola kodwa iyavimba ke manje Ethiopia ithe ukuphakamisa ke manje laphana iningizimu Afrika uma ungabheka nje laphana bonke obunolo kolapha akhona ke manje lapha umsa laphana isingetha sente ke manje kodwa ke manje belikhipha ebayo Ethiopia yalikhipha Ethiopia ke manje phala phala abuke nje laphana athi safety first ngaphandle unempilo athi uma ufuna ukuphila yashintsha futhi laphana Ethiopia ifuna ukuthumela yena ke manje Masbia Heyu Masbia Heyu yamthumela ke manje Ethiopia yangena ke manje laphana yena ke manje Masbia Heyu Sakai Bekele angu Adrian ephakamisa manje Adrian aseleqa ke manje ibhola ke manje Team Sompempe uthi ayibe itrow is sepisela laphana uMzantsi Afrika yangena ke manje laphana Bekele yashintsha ke lapha Ethiopia phakale yena ke lapha Bekele yena ke manje Tsagai Bekele Vota vota ngempela ke lapha uBekele lapha uHelen ungenile ke manje lapha Bekele thinke manje lapha uLindelwa yena ke lapho sebholeni angu Lindelwa asebeka nje eceleni kwepali yamdinga ke uMzantsi Afrika umuntu ozokhahlela amabhola iwaqondisa straight ngqo epalini yena ke umuntu oshodayo lana ezamile ke lapha uLindelwa wathi bona laphumela ngaphandle nikuye ke lapha just say Salito ephakamisa manje Salito ngakhanda phana uMzantsi Afrika ke manje 80 minute uhambile sazi ke manje ngabe umzantsi Africa izawukhona ukuthi ibuye lapha itholeke amagoli amathathu nge 10 minute nangu Adrian ephamisa lapha Adrian 18 ke manje 92 umzantsi Africa wathi ibhola iphumela ngaphandle uthi Sompempe wathi Sompempe goal kick wathi Sompempe goal kick lapansi ke manje patha sizenga ke manje ngale esandleni senxele ke manje uyona ke manje Ethiopia ebefuna Tariki ke manje kodwa ibhola ngaphiya ku Tariki Ma bola ke manje yakishwa liyophoso iningizimu Afrika yaphoso ke manje lapha esingenza sente ke manje libuye ke lapha ugugu kuma liyophoswa yona Ethiopia ke manje libuye ke lapha yena ke lemlem akamise ke manje anti chulo mzantsi Africa 18
usele phansi ke lapha unozinti usele phansi ke lapha uthalito
phansi lapha uthalito abuke nje lapha abuke nje lapha uthalito naye ugugu awu vele wathi ngiyangena ugugu into engiyifuna yipho abuke nje lapha uthalito uyabona mangabe kungenzeka uMzantsi Afrika uma nje mhlampe ebengathola laphana ithuba elilodwa mhlampe kungenzeka bathole amanye amabili kodwa ke isikhathi hayi asivumi ngempela ngempela pha ukuthi mhlampe singakubona laphana ongasethusa so much for the match la fimu fa zonge kanda ke manje ala pat ke manje ipatha sise ngayo ke manje ngale emuva esandleni senxele yona ke manje Ethiopia keep manje lapha Tariq epala pana esinga tsa center kodwa ibhola lithola pana yena ke manje lapha umpho eshintsha umpho ofuna lapha ugugu ngokoko ke manje yinhle pass ke manje nanti ithuba loMzantsi Afrika awukodwa mato bajaha ke lapha mawafika lapha ku final third nake bese ngithi uyamthatha ke manje umfaka nje phakathi eboxini emgoqele eboxini ethi noma mhlawumbe yamkhahlele engaphakathi kwebox phansi ke manje aliphakamisa manje ufuna bani ke manje ufuna yena ke lapha umalete kodwa liyamshiya umalete ibhola
uthini ke lapha Sompempe
uthi akube ibhola lawo uMzantsi Afrika akuba ibhola lawo uMzantsi Afrika ebethi udayisa umuntu ke manje lapha ugugu yangena ke manje laphana ngiphakamisa ke manje ibhola ke manje lapha emuva zonke khanda ke manje eMzantsi Afrika ke manje angezamkhahlele kude ke manje ngathi thuba ligubuyeke lapha uKesi yashintsha ke futhi laphana uMzantsi Afrika yashintsha uMzantsi Afrika kungena laphana uzo October Zizo bambiza ngoZizo ke laphana uzo October uma yena ke lapha uSamkelo kwananda bakayena ke laphana uZizo engathi isishintshile ke manje lapha ungathi uyabheka laphana information yayo laphana uMzantsi Afrika izawudlala ke manje ngama defender amathathu emuva ifakeke lapha ukuthi bethole laphana igoli athoma laphana Ethiopia ligubuyekela manje laphana Kasa awuzondela laphana Kasa ebethi ufuna ukhiphe pass kanokusho kodwa bevala ke laphana ipass yakhona ligubuyeke manje lapha yena ke manje abayineyi lemlem abaneyi ushiya phansi ke manje lapha ngokubona nje lapha ibhola yaphoso ke manje lapha emuva kuse yona ke laphana Ethiopia ephakamisa manje ibhola ke manje lifana laphana esinyatsa selja jokubana ugogo eshintshe ke manje ufana ufuna bani ke manje atho manje laphana ithole phana ubeleyi angubeleyi oceda kungena thathe manje laphana uMzantsi Afrika tholakani ke ibuya kuye ke manje laphana uminister maniage ango ke manje laphana kipa ukhulu kushesha kodwa ango ke manje enze iphuthe emuva uthi sompempe akube ibhola layo laphana Ethiopia ukwenzela kushume nkani sihlela ngawo engathi yaqhubeka ke lempi ephathwayo laphana Adrade naye ke lapha uJulia uJula Thulu ephakamisa manje ibhola ke manje alaphansi manje yona Ethiopia angubeleyi okada kungena angadayisa umuntu ke manje naye Ethiopia muhle ngendlela eyisimangaliso jesi number 18 wayo laphana Ethiopia yena ke lapha ubeleyi bekele alaphansi ke manje impahla sesengayo kathola laphana uMzantsi Afrika funa laphana Adriel thini ke manje laphana Adriel alithatha ibhola ke manje khapha phakathi eboxini ke manje kodwa belikhiphe ibhola ke manje liyophoswa iphoswa yona futhi laphana uMzantsi Afrika yashintsha futhi laphana yona ke manje Ethiopia faka laphana Malane faka lapha Malane naye ke laphana Ferreja shintshile ke futhi lapha yona ke Ethiopia lahlela ababili futhi yena ke uMilane naye ke futhi lapha ihambile ke lapha isikhathi ufakwe nje imizuzu emithathu engathi ke manje amaphupho ayaphela uma ngabe umdlalo uzophela unjena lapha ke manje lapha uthola phana sizo kodwa bemthathela phana sizo izo phakamisa so manje ipholo manje phana sinya sasanta thola phana chest number 21 yena ke lapha reja thina manje lapha eMzantsi Afrika uthola ugugu phana phana sinya sasathola dlala ke phana uLindelo asama ke lapha ukuhlanganisa yena ke uLindelo nogugu ephakamisa lapha ugugu kodwa libuye nayo Ethiopia ngoke manje Adrian uthola bani ke manje uthola phana Mibe uthola phana Lindelo ephakamisa phana Lindelo phana phana Adrian aphuma ke manje ibhola manje kumele ngaphandle uyophosa futhi kumele be goal kick yala phana goal kick yala phana iyona ke manje Ethiopia useleke amanenjana phambi kokuthi laphana umdlalo uphele engathi iyaguqa ke futhi uma ngabe uzophela ke kungekho efuna ukugoba uphondo akhishwa ke manje lapha ibhola uthephana Tarik wathi uyala phana Adrian Adrian uyala akhipha manje ibhola emuva yala mzansi afrika ubona nje lapha nifika lapha ebhentini yophoso lapha ibhola yaliphosa ke manje lapha yaphoso lapha uthola Adre engathi ke manje sekhamba nokukhathala yashoka ingoma ngale ezweni lasetopiya yaphosa laphana pasa yavimba lapha ugugu kodwa lise nabo abadlali bayo laphana etopiya ubona nje manje ibhola liyophoswa phosa yona laphana Ethiopia jersey number 12 wayishakanye wayishakabili wayishakathathu yaphela ke lapha umdlalo uphela kanjalo ke lapha iqanda Ethiopia iqanda futhi lapha kuyona ke lapha Mzansi Afrika ngoba kanjalo ke lapha Ethiopia iguqa kanjalo ke lapha uMzantsi Afrika enake manje lapha u 3310 kingolokoko size 5 katoska medem athe ngushiye ke manje ushiya nje kanjalo ethi nawe usuyibonela